Kisima kinachofurika kinatoa maji safi, lakini kinachopungukiwa kinatoa maji chafu. Hili ni neno la leo, ubarikiwe.